rya Yesu lira nangaza lira mani mibabaro muri we naruhuka umutima ukomeretse niyo riukiza osho jerira uhaza riru urabarushe
Ngwino, ngwino, ngwino.
amarushwa yawe uyamugire amarushwa y'umugororotsi ni menshi ari kuhoraho ayamukiza yose bafakazi babonye urugwiro twari twicaye mu mwizo w'igitutu cy'urupfu izuba ry'umugororotsi riraturasiye
Sinzokena, Sinzokena, Angaki.